uthukhalatha sengikhona sengiphathi kuyona channel yakhe hamba phambili kezo mina kuveze ngithuthu ngakhumalo bathi ilasibona amagumede mhlawumbe uma utusemusha la ekhaya ngizophinde ngicela ukuqinisekisa ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke ukuze uhleze usentweni ngaso sonke isikhathi uzithole sishisa kube wena ozithola kuqala mangabe khona esikufakile okanye sikushicilelele bafethu abantu abaningi impela abahlezi bazibuza ukuthi engabe uQuality uyithathaphi imali ngicela ukuthi impela umbuzo abantu abaningi abahlezi bazibuza wona nathi esiyaye siwuthole njengabantu abasondelene kakhulu ne-social media laphana basithola nje indaba zishisa mhlambe kule video khona ozokubona okuyimpendulo kancana ozokuthola laphana ukuthi uQuality usebenzaphi okanye uyithathaphi imali kule video ke uQuality uthwetshule nensizo laphana uBig Zulu esemsebenzini la esebenza khona chaza ukuthi uyimanager uyasebenza laphana nje obubona efake laphana ama reflector okukhombisa ukuthi engathi usemsebenzini ngale kokuthi mhlawumbe ngilunganda kakhulu ake ngivele ngidedelele lo mpahla uzibonele wena ukuthi uQuality uphila kanjani kanze ukuthi ke ningakhohlwa ukusubscribe bese ngilandela ku Facebook at Riding Gazo niphathe kahle nibe nosolumnandi ngithanda kakhulu
Hayi bathu bese wathetha. Kodwa awuthethi. Lo nosethi sheshe nje manje indawo lapho emotweni bari. Ngikushasha ngilandela. Ngomdala ngidabule ilano.